pole na pole mheshimiwa. Tumesikia kuheshimika sana. Amo kama mara sana ija. Karibu mheshimiwa hapa.
I'm not going to be able to do it.